kwezandla, bamba ikhanda ngezandla, ngiphethe izulu ngezandla, ukushaya ngezulu nganami. I'm swagging like Jordan with jumps, I'm swagging with a combo as a dunk, I'm flying ngolimi ngaphandle. Khamuke ikati, inkomo idla ibhansi, sefiltile, imini izidane, khala umagrisi, khala izingane, khala abashana, umalume nanga, boys and bucks, amantombazane. Waze wamnandi Mgqibelo, waze wamnandi mama, kukhala uShandaraba. I see you flexing your car, I see that you rocking Chanel, sekufika umakoya ngempela, ushaya umswenkwa ngempela. Manje bengikhala ngenamba, give me your number ngizobhela. Yeah, give me your kuchu zodela.
Shandaraba, ekelemente.
We're my lume, we're my darling and darling. We're my lume, we're my darling.